indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga yuguruwe kuri uyu wa kabiri mu ntara ya Kayanza mu Burundi. Ibikorwa by'iyo ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga yuguruwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro. Icivugo cyari jewe nk'umurundi nkorera mu mahanga, nokora iki kugira ngo nterere gushika ku mbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Guramatari w'intara ya Kayanza Remi Cishahayo amenyesha ko abadiaspora muri rusangi baterera mu iterambere ry'intara ya Kayanza. Mu vyiyumviro vyahanahanwe hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abarundi baba mu mahanga, uburongo igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye hamwe n'abarundi baba mu mahanga bose baremeza ko uruhara rw'abarundi bari mu mahanga ari intangere mu iterambere ry'igihugu. Abashikirije ivyiyumviro ariko barerekana ko hari intambamye zitari nke abarundi bari mu mahanga bahura nazo. Zikuru zikuru muri izo n'abarundi bipfuza kurangura imigambi y'iterambere ariko ntiboroherezwe abaserukira Uburundi mu bindi bihugu ariko batigera bahura n'abarundi kugira ngo babiganire ibibazo bafise, hamwe rero n'abarundi usanga rimwe na rimwe badakingiwe bikwiye mu bihugu barimo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikiriza ko kuva ubu abaserukira Burundi mu bindi bihugu no kuvuga ba ambassadeur bazoza batanga n'imiburiburi ku mezi atandatu ivyegeranyo by'inama bazoba barakoranye n'abarundi baba mu bihugu bakoreramo.
Hari ivyo mwavuze by'inama urya we muri Tanzania mu bisanzwe ambassade nta kindi yari cyejwe mwa nk'ubu wabaza ambassadeur muri Tanzania vuga igituma utagirisha inama abarundi. Hajya ntiyo gusigure hari icyo bita obligation de protéger umurundi umuprotéger igihugu cyose arimwo. Nuva l'ambassade itegereza kumenya umurundi nibibaza afise message mugabo wewe ava ngo yararose igiti yarose igiti agiye kwicarira gusa do commanders show ubu tuzoza ubuzubabwira uti shake simo raporo y'inama wagiranye n'aba diaspora ameza atandatu kwa hezi ayitange raporo nuzeye naje kose we wajajeje diplomasi uzoverifya ko ivyo bintu biba muri ministere raporo shake simo y'inama bagiranye n'aba diaspora twumve ibibazo byabo nk'abo bantu baba barasabye gukora ikintu mu Burundi bakabafyita duca tubimenye.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yanasabye abarundi baba mu mahanga byo babishika bakandika makete basaba kurangura ibikorwa by'iterambere kanaka ariko bagateba kwishyurwa ko bo cyabimenyesha umukuru w'igihugu mu kumwandikira ubutumwa bugufi babikishije kuri telefone ngendanwa yiwe.
Mwebwe rero muri hanze cyenda kandi ababwire ubu ijya telefone n'icyo nayigiriye ukaza ukandika ikete ukabona rimaze indwi atarakwishyura cyunyandikira message gusa. Kandi abanyandikiye heri byaratonze ku murongo ariho wo muri Canada bakora amamashini ahinguraga ubwo butare nyene yaraje baramuhana ikibanza gitega ikibanza ashiramwo iyo izine asanzwe afise muri Canada mugabo ageze mu bushikiranganje kweri baramuvundereje ukiyumvira kugira ndamumenye yanyandikiye message ngo ariko ngo ukandika ngo umuntu agasaba ikintu agira aze gufasha igihugu bakamwanki arambwira ibyo akora muhungu ntinyaruka n'ingoga ha acaraza ati je narisanzwe ngiye kwirondera isoko muri Norvege ati mbere yuko njayo ngira mbanze nce mu Burundi hanyuma ndakubwire inyene ingere vyifashe aranyiganira ndavuga nk'ubu yayubakaga yemwe tuba tugeze hehe. Rero mwebwe ntimugire ubwoba kubera re fonctionnaire barya amadosi ca munyandikira mumpa kopi ikete mwanditse ncadugikira umushikiranganje mbwira igituma utishuye nimero yanje emwe musubire muyandike ni 69 214 286 ni WhatsApp ndayitabako jewe nta telefone zibiri nzi gutunga mu buzima ntunzi ya kabiri citaka hari imwe citaka kandi Jason kandi hari abantu bambaza ngo none ama message haru yasoma jewe imbere yuko nja kuryama ndafise omwe ine yo gusaba ama message ingorane nkunda kugira nizi ukazobona wanyandike sinkwishure urazocura nuvera kubera hari igihe nja mu bikorwa byinshi ugasanga ama message arabaye nk'igihumbi kugira uyamare biragora kuko yandagumaza ico gihe wabonye nta kwishuye ucuro nuvera ico gihe urumva ubuyivyuye yayindi yakera hanyuma ikindi kintu no babwira ama audio sinumviriza kabisa kuko no wowe audio sinumviriza ikindi kintu nyandikira ubutumwa bugufi nkubo umbwiye ukambwira uti je narandikiye ikete mu bushikiranganje ubu n'ubu nagomba iki n'iki gushika ubu ntibarampenyesha nshakubwira nti nije nshankwishura ndungikira iryo kete abashikiranganje turatsi na nyagire bigenda nshadarirungikira umushikiranganje ni kubera iki mutishurira ikete niko je ndabigira wewe uca ndungikira iryo kete naje nshadarirungikira umushikiranganje gaca ndamubaza kubera iki utishurira iryo kete hari n'abo mparankarira ngaca ndababwira nti basi impenyesha ndayimwihereje ko we wamwimye nyisho nti mpinyisho cewe ndayimwihe gajya mbada gukoma yoro mushikira gaziga iyo numero 69-14-86 kabisa jewe emwe nzobafasha dutegeza gukorana twese dutegeza gukorana
umuyobozi mushasha w'ihuriro ry'abarundi baba mu mahanga Samuel Ndayiragije nawe amenyesha ko ibikorwa biboneka bitanguye muri diaspora y'abarundi Samuel Ndayiragije amenyesha ko bagiye kuba icyo yise diaspora idasinzira aho bagiye mbere kujaho n'abakozi bakorera diaspora hatandukanye ku isi
tumaze imyaka myinshi tugerageza gukora kugira ngo twirondera dushike ku iterambere twifuza ubu rero byahindutse kuko icyo twashize imbere mu burongozi bushasha ikintu cya mbere ni uguhindura igenda nukuvuga ngo nuguhuza abarundi bose nk'umurongozi mushasha sinzokorera umugambi sinzokorera idini sinzokorera ubwoko sinzokorera intara sinzogira kamwana wa mama nzokora nitanga ntiziganya kugira ngo ubu Burundi n'abarundi tuteze imbere tutaravye mpunzi none rero ni kuri hangiro nyene twihaye kuri izi nguvu nyine aba diaspora dufise tugomba gushyira imbere ibikorwa natwe rero kugira ngo dukore ibikore nka muri kino gihugu kugira twerekane ko turi abarundi bariko barakora kugira bateze imbere igihugu tubanza kugira aho tuba tukagira inyubako tubarizwamo tukagira ahantu umuntu wese wo hanze avuga ati turafise address Bujumbura kome ikibanza de reference rero nyine icyo bari mukuru w'igihugu cyacu ni kuri ivo nyene rero tuvuga yuko muri uku kwezi nyene tugiye kwerekana ko aba diaspora bahari kandi bashoboye gukora mu gihe two kwitunganya neza turifuza cyane yuko mu mwaka uza igihe nk'iki muzodutera iteka mukaza kugura icese yo nyubako y'abarundi tugasaba mbere ko ariho hazobera inama nk'iyi y'aba diaspora nibikunda ko duteze imbere igihugu mu gihe haguma haza kamwe kamwe umwe wese akora ibyiwe nitwamara kubaka iyo nyubakwa tuzoba twibonye n'uwo twese tubona inguvu zacu bigaragare kandi boneke ko twokorana n'andi mahinguriro akomeye ashobora guha akazi abarundi barenga 2,000 cyangwa 3,000 rero kugira ngo tubishike ko navyo abarundi bari mu mahanga bari mu mici itandukanye hari abahunze igihugu hari abagiye bagiye gukora hari abagiye bagiye kwivuza mugabo biragorana hariho n'abandi bagiye bagiye gutembera barahagumwa bagumayo kubw'iyo mvo rero nk'akarorero umurundi yahunze 2,000 n'uno munsi ntazi Burundi nubwo ukora iki bikora gute ngo aze ntibikunda bavuga ngo kifo cya wengi ni harusi none rero kugira ngo tubishike ko hari umugambi twatanze muri BSD kandi twipfuza yuko nyine icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu muca mudufasha uwo mugambi nawo uzojana n'ibyo kwitangira inyubakwa ariko ni kugira ngo abarundi kugira bahunze bagiye hamwe tugire umugambi wo kubagarukanira hamwe turakeneye ikibuga cyagutse mu ntara zose zigize igihugu kugira ngo nk'abarundi bahunze igihugu cyanye bari mu mahanga w'intara y'amakamba bagire amahitara nka 30 cyangwa 50 aho bose bahamagarirwa kubaka amazu y'akarorero nk'abarundi b'imvukira izo ntara. Ivyo bizoca bifasha abarundi benshi kuza kuko jewe nje nubatse n'uwundi atoza muri iyo ntara yubake kuko hayaga bangana kandi aho abantu bagiye hamwe barikingira kubanganya uburyo. Muri imigambi yose dufise muduhe ikibanza, hariho politike nziza yo kuvyabiriza ivyo bibanza kugira dutera kama abarundi bose bari mu mahanga mu ntara zose ababishoboye kuza gufata ibibanza hama bubake bagire adresse bashitse Burundi bavuye kuri vya biro bikuru bagende mu mihiri wabyo bavuka bahateze imbere.
Samuel Ndayiragije arongo ihuriro rya diaspora ku isi arasaba abarundi ba mu mahanga kungurunani baterere biboneka bafatiye kumbona kazoza y'igihugu y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Ibikorwa vy'indwi yahariwe abarundi baba kandi bakorera mu mahanga bizorangira ku munsi wa kane igenekerezo rya mbere myandagaro mu ntara ya Kayanza.